ibijanye no gufasha impfubye n'abapfakazi byamye mu ndoto zanje nkuko twitiriye iradio televiziyo buntu ijwi ry'impfubye n'abapfakazi ibyo byamye mu ndoto zanje va ndi muto ndi umwana nkumva ndabyiyumva nkuko nofasha abantu nkamana ikigumba gumba muri jewe mbonye umuntu atishoboye cyane cyane abantu bakunda kuntera ikigongwe barabanyokuru umuntu akuze cyane ndamubonye nabona yuko ari umuntu atishoboye kandi yarigeze gushobora nkumva nteye impuhwe nkumva no mukorera icyo nshoboye hanyuma ndibuka hari umunyokuru twabana twari twitiranwa nawe yari yitwa Bucumi hamaro nkamukunda kubera yitwa Bucumi ariko yarashaje cyane rero uwo munyokuru akaba kuze gose jewe nkabona nti nta mafaranga ubu mfise yo kumuha mu gatondo nkajya ku ishure mpejeje kumuvomera amazi canke muci nkajya kumuha ikivi nkamurimira umurima musi y'urugo nkumva rero ko ndamufashije kubera atagira ingufu icyo ni kimwe mu bintu nakuranye kuva ndi umwana mutoya ahandi hari ku ishure hajya turi mu mashure y'intango naho nyene byari muri jewe naragira impuhwe cyane abana batagira ibyo batekera ku ishure uwo kera twatekera impamba ku ishure kandi urumva Jesse nava mu muryango ukenye gose twararonka ibyo dutekera hanyuma rero hari hige tugiye gufungura saa sita wazubona umwana nyenagumye ahagaze imbere y'ishure ashonje ukabona yuko ntiyatekeye urumva ararindira duheze gufungura hamasubire mu ishure hanyuma rero je nkumva ikibabagwe nibaza ukuntu tujya gufungura uwo mwana agumye ngaho nkagira impuhwe hanyuma ntacyansaba abo dusangira ntibasibasha ujya mwana tumuhamagara afungure dusangire hanyuma bakanyemerera tukamuhamagara tugasangira kandi watampamba afise mu bisanzwe kera wasangira nyene n'abandi bafise impamba canke tubonye dushobora gutekera byinshi twarakuranwa mwagatekera uyu munsi wundi agatekereje rero dukacya tumuhako hanyuma agafungura nkumva rero niho ngiza amahoro two n'utuntu twabaye muri jewe kuva ndi umwana muto nkumva nyene nofasha abandi.